Mandibulise kune bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kune balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke noxesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo namhlanje baphulapho ndinephathele ke indaba malunga ke neqela leKaizer Chiefs malunga ke nohambo lwayo nisiyakhumbula iKaizer Chiefs into yokubana ke ibithathe uhambo libheka phaa eMorocco apho kamakhosi ke ebeyoqobisana neqela ke leAl Ahly phaa kwiCAF Champions League final phulaphule iKaizer Chiefs ngoba ke izolo ibikhuphe iindaba ezithi ke kunobuxhakaxhaka kwabenze iKaizer Chiefs into yokubana ke ingakwazi ubahamba ke indizamoya ize apha eMzantsi Afrika phaa izolo yakhuphe isaziso sokubana ke amakhosi ke asastakile phaa kulizwe ke laseMorocco. Ngoko iKaizer Chiefs ithi ke mayikhuphe isaziso sokubana ke amakhosi akhwele ke namhlanje phaa kwindizantaka abaphulaphule inqwelomoya amakhosi azawugaleleka ke phaa ekuseni apha eMzantsi Afrika abaphulaphule sisaziso ke soke sikhutshwa phaa liqela leKaizer Chiefs ke apho lithumela khona kubalandeli nakubaxhasi ke bebhola elikhulu apha eMzantsi Afrika into yokubana ke mabathobe izibilini amakhwenkwe ngokwasemoyeni azawugaleleka apha ekuseni ke ngomso apha eMzantsi Afrika. Sisithi ndlela ntle ke kumakhosi ngake loo ndlela ingantle ingaphazanyiswa sithumela ke iingilosi zezulu into yokubana ke zikhusele iqela ke leKaizer Chiefs endleleni desethe kuzofikwa ke apha ngomso ekuseni baphulaphule. Okokugqibela siphinde sazi into yokubana ke kunentethe vela malunga ke no nefamily kwa Bennett Parker baphulaphule apho ku Bennett Parker umfana omthela kuthiwa ke uthe washiywa ke utata wakhe. Sisithi ke akuhlangani ngiyahlanga pha kwifamily kwa Parker sithi ke mabalale ngenxeba singumzi wonke ke waseMzantsi Afrika ebhola elikhulu napha kwi Kaizer Chiefs ubalandela abakhulu bathi ke bathumela kumyalezo kwavela lapha kusapho ke la kwa Parker sithi ke mabalale ngenxeba uThixo siyamcela ke abe nabo ngolusuku ke lobube sisitsho pha ku family ke yaphakwa phakha baphulaphule. Okokugqibela futhi sisithi ke amakhosi ke ndifuna ukuyigxinisa into yokubana ke amakhosi azawugaleleka pha ke ngomsekuseni esuka phaa kulizwe lapha eMorocco baphulaphule. Ndifuna ke nani ke ningene nisho into yokubana ke niva njani ke ngezi ndaba zeKaizer Chiefs njengoba kuthiwa amakhosi ke ngoku ade asuka phaa kulizwe laseMorocco azozogaleleka apha ekuseni ngomso baphulaphule. Ndifuna ke nani ke nisho uba ke niva ngoluphi uhlobo nize ke ningakhohlwa ke usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.